uNkulunkulu wethu akekho njengawe, akekho ongalinganiswa nawe uNkulunkulu wethu. Ibongo zingezakho nodumo lumo lwakho uNkulunkulu ongcwele, sikunikeza udumo wena wethu alukufanele uNkulunkulu wethu, wena wembethe amandla njengengubo. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele, wena owasekela ulwandle uNkulunkulu wethu, wathi noma lugupha uNkulunkulu ongcwele kodwa olubekela imigongo. Siyabonga nzulu yemfihlakalo, siyezwini lakho hlalemba amagebhugebhu. Siyabonga mayingcwele, giba yonke imigodi ebesimangena kuyo. Izwi lakho uNkulunkulu wethu liphilile limi uqobo. Siyabonga Jesu. We thank you, Lord. We thank you. In the mighty name of Jesus. Glory to Jesus. Bazalwane, aphandle kokuchitha isikhathi, ngiyafisa samukele indoda kaNkulunkulu phakathi kwethu. Ngiyafisa